Ndichashaiwa, Anondivatisa, pamafuro, manyoro, Ondisesedza, pamvura, inozorondza, Jehovha. Makandidzirira, kufa, kuvabengi, Ndicharamba, nimoga, Ndicharamba, ndirimo, kumbama, chikuva, Kwamazuva, namazuba, Munondindzirira, kufa, kuvabengi.
Pakururama,
Anoponesa, mweya wangu, Ondifambisa, pakururama,
Anoponesa,
mweya wangu,
Ondifambisa,
pamvura.
Pakururama, Anoponesa, mweya wangu, Ondifambisa, pakururama,
Anoponesa,
pakururama,